Hey, Osama. Hey, come here, Mfethu.
Uzama ukwenzani wena Themba?
Hayi, ngifuna ukwenza lutho, ngifuna nje ukuthi ungisize Mfethu.
Ayikho indoda engavumele enye indoda iqhamuke ngendlela oqhamuka ngayo wena.
Mfethu Uzama, ngifuna inkinga lana Mfethu. Ngifuna usizo lwakho njengoba ngisho nje. Ngiyacela.
Yini kahle kahle lo ufuna ngikusize ngayo?
Ukuthi mana abantu ba la studio mana bafika lapha kimi store bezokoletisa mahala, bengasafuni ukubuyisa back imali yakho.
Yazi bengitshela ukuthi ufundile mfana kithi kulama previous job nyana ethu mara next awubambi next. Ye? Ngoba igama lakho Themba, uhambe wayothemba nomuntu ongana bank statement. Wayena lo muntu nebank ayimthembi, mara wena umthembile Themba.
Abantu ba la studio bayahluphekela, sengabana lutho. Ngosombona umuntu efika ngane yakhe dabukisa la. Ngibazwele ngibanikeze nje izinto ngisitshela ukuthi bazoyibuyisa back.
Tshela mina ke Themba ukuthi imali yami yomnikelo ngiyayithola yini.
Njwa yonke lezo yilanda ngikunikeza ukhathwa khona.
Khumbuleke Themba ukuthi this is not a joke. Uyayizwa le ngozi wena Themba. Ukuthatha imali eyikhwameni zenye indoda kaze kwabalula Themba. It's a dangerous game.
Ngizoyithola njengomi njalo Themba mina.
Usama. Kuyisa le nkinga encane. Ngitshingelani.
Osama, Osama ndiyabonisha,
ngicela ubeke lo TV yami le. Lalela la. Ayikho nje into engizoyibeka phansi mina, uyayizwa le nto. Wena kuzokusiza ukuthi ujike ubuyele endlini ingakajiki nawe ngithatha la marketing.
Kodwa Osama, nibaba kwenzakele ntoni? Awunalungelo lokuthi uthathe TV yami, TV yami le.
Uye wena, lalela la. Wena uyibizani le nto okuhamba ubhalisa nje edolweni ubhalisa ungabhadali ikweleti?
Kodwa akho nto endiyibile nje Osama.
Hayi wena, kuzokusiza-ke ukuthi wenze ichinga. Ngithi ukhonile ukwenza ichinga ukuthi wenze isikweleti, enza-ke ichinga ukuthi ubhadale lesi sikweleti.
Ngizambhatala Osama, kodwa-ke awunalungelo lokuthatha TV yami, TV yami.
Lalela la, Magdalena. Kuzokusiza ukuthi ujike uphindele endlini, angifuni ubhizi ungibangela umsindo mina.
Lethanaleke
man.
Osama.
Hayi
Osama. Ngizayibhatala. Osama, ngicela ubuyise umnqwazi wami Osama. Osama.
Hayi bo. Wethemba. Kahle kahle la ekhaya niqhuba ibhizinisi noma niqhuba i-charity case. Iy'kweleti ey'ngaka esey'khandwe la ekhaya.
Hayi mina Osama, iphutha lami leli mina owenza imistake. Bengilibe nginikeza abantu izinto nje la ngesikweletu ngoba ngithi mina bazobuyisa imali. Angephinde lenzeke le phutha.
Ucansi zonke le y'gebe engizala isitudi la zizothi iphutha mase kumele zikubhadale imali yakho ne-interest ngaphezulu.
Osama ne? Kathiwa umunina, umunetse ndintho ndiyetsahale so.
Siyazi-ke ungavele ungibiza u-street government.
Osama, Osama nangomunye number 5.
Oh, ngiyambona la. Sawubona mama.
Sawubona kunjalo.
Yaye nami ngiyaphila mama. Lalela-ke mama. Wena la ekhaya ukolodi mama ku-R500 njengoba ngathi uzile nje ufuna ukukhanda esinye isikweletu.
Themba ubani lona mama?
Hayi, khuluma naye, bonake mina.
Kuzokusiza ukuthi ubhadale lesi sikweletu sakho kungakakhandeki esinye mama.
Imali ngizoyibhadala kodwa okwamanje anginayo.
Yabona wena nje khona into engitshelayo ukuthi masingashona lapha kwakho kune headboard, kune double bed. Namakhethenisi. Yabona nje lezo zinto lezo zingayenza shoko lesi sikweletu sakho se-R500 sibhadala.
Hawu, ngeke ukubone ke nokho wayibona kukhona umbhede we-R500 ne-headboard ka-R500.
Hayi, kanti nami number 11 lo.
Le nto singavele siyenze kalula or sivele siyenze nzinyana. Uyabona mama, njengoba uhlulwa u-R500
ngeke ngiyibhadale leyo mali.
Okay, nizokhipha 1000
Themba.
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 Themba. Themba. Themba. Themba. Themba. Themba. Themba. Themba. Themba. Themba. Themba. Themba. Themba. Themba. Themba. Themba. Themba. Themba. Themba. Themba. Themba. Themba. Themba. Themba. Themba. Themba. Themba. Themba. Themba. Themba. Themba. Themba. Themba. Themba. Themba. Themba. Themba. Themba. Themba. Themba. Themba. Themba. Themba. Themba. Themba. Themba. Themba. Themba. Themba. Themba. Themba. Themba. Themba. Themba. Themba. Themba. Themba. Themba. Themba. Themba. Themba. Themba. Themba. Themba. Themba. Themba. Themba. Themba. Themba. Themba. Themba. Themba. Themba. Themba. Themba. Themba. Themba. Themba. Themba. Themba. Themba. Themba. Themba. Themba. Themba. Themba. Themba. Themba